sibe nezinto esonandisa ngazo.
Yebo.
Ayi kushuthi angazi ngoba ivide endala
le. Ivide endala.
Bese kuthi lokhu kushumayela kube into elandela le yavide ukuthi yavela ngezathu ezithini.
Angazi. Hayi umubo wethu uya defender kodwa kwadla ukuthi abantu balithanda kunjalo izwi lonyazi lwezulu.
Hayi lona izwi lonyazi hayi. Liyaphila kubantu
bathi ithenye inhlalisuthi ngake ngahlangana nomfundisi uqhiliza ngamfice ehlele nezingane ezintswembu ngolimi lasemhlabeni ngithi mina ehlele nenga uthi ezintswembu uyangizwa ngithini uthi nga zifake namabhlugo zenzele izinto zazo uthi zihleli zimngungile ngithi mina uthi ngahluleka kuyibamba ngathi mina umfundisi uhlele ingane enje manje Uthi wahleka kancane umfundisi wathi ya mhlele nezingane vumelana abantu baka bezekiso uthi sihleka kancane sathi ngayibo welcome umfundisi welcome umfundisi zimbizana ngegama uthi yanga umfundisi zabuza ukuthi waliphi ibandla wathi kwaShembe wathi umfundisi waShembe wena sathi wathi ya sathi yibo Yasithina nje bese ijethe phela uma ngumfundisi wakaShembe wadlalelana kufanele lenze umehluko la. Anthanga manifika kimina funa ivangeli likaShembe nifike nafuna uchiliza nini. Mina ngiuchiliza kodwa ngisonta kaShembe. Kodwa mawungithinta endabeni kaShembe ngeke uze ungikhone ngihamba nami ngize ngiyokuchitha.
Okushuthi intetha ayifani le ngoba nalanga ngisebenza khona ayikhona. Abayikholwa leyo kushumayela
ukuthi ngithi uma gaya wendosi ufika kanjani mfowethu kulesi sigaba yini le okuyibone nekugqugquzelayo nekuthindayo ukuthi laba bantu angingabayeki kulento kaShembe ngoba inkulumo mfowethu sokuyikhuluma zike zingibeke mina ngikubuke njengomuntu esikhathazeke naye ngendlela izwe eseliyona Ufika kanjani kule ndawo?
Hayi, kushuthi ukufika ekukhulumeni ngoShembe. Kuze kube ngathi ugxile ngalendlela egxile ngayo. Emzini wasebuhleni kuye kwavakashela isilo samabandla sibuzile. Ngithi mangingaphazami kwakuyolontshwa uNyazi TV. Seyaveza kumdloko obumbani uthi, "Ey, Shembe sekuyithemba lesizwe sami." Ngoba ikhona nekhona kunotshwala. Ake inyazi lwezulu ukhipha abafana bakho baye kubantwana bami bayokhuza lomhlola esiwubonayo bahambele abafana bakho bayokhuza nokuzalisana kweingane noShembe ke lokuya kufakaza ukuthi maNazaretha ake niphumeni niyolandintsha elingana nani ke iphume kuyidakamizwa ke iphume into enizezwe kodwa kuze kufike la umuntu ubuyaziwa into nami engingayazi yenzeka kanjani Ngoba nami mabe ngibuza bethi indoda sakubona sesekubona ngithi nami angazi kwenzeke kanjani. Kodwa sibonga ukuthi izwi likaShembe yilona eliqhubekayo. Ngoba inhloso ukuthi kudlule izwi likaShembe kungadluli thina futhi kungadumi thina umuntu okufanele aziwe emhlabeni ukuthi uNkulunkulu wabantu abamnyama uShembe. Lo Shembe futhi sikhuluma ngayo uShembe unyazi lwezulu.
Makhaya umuntu ongakazabe nethuba lokuthi niqondane stimeleni. Yini lendebizela umagaye bambizeleni ukuthi akafike ngicela ukuthi ake siwuthathe lomsebenzi manje siwubuyisele esitimeleni ngoba liyahamba ikhoshi manje na ngiwushiye kuwena lomsebenzi kaNkuluNkulu lemizuzu nje ngicela ukukunikeza imizuzu ukusuka manje ewu 25 ngidedele kuwe lento kaNkuluNkulu ukuthi ulubuyise izo ngoba manje lesi sitimele sesikusona sikhulu kakhulu
amen ngibabengelele bonke abalaleli bomsakazo izwi lomzansi hlalisuthi yakwacelele ithempelini eThabani kumshumayela umkhize nomkhukhukele nomkhokhelo oganele kwandlovu emakhaya ngisethempelini ethela umusa kumshumayela ugabela nomkhokhelo oganele kwamazibuko ntsha yakithi njoba sila sithuniwe inkosi yamaNazaretha Shembe unyazi lwezulu kunomgomo esobekelwe njengentsha ukuthi asizikini kunezinto ezimbili uShembe akhala ngazo nesilo samabandla sibuzile sikhala ngazo kuye kube nombuzo osele kuthina singama Nazaretha ngoba masiye emthandazweni weSabatha. Khona la ushembe khona elobe khona. Verse 42. La ushembe khona ethi abangaze basho ukuthi azizalanga lutho. Ma uyihlono nyoko beke bakusola kwisiqalekiso lokho. Bese kusala umbuzo ntshaya kithi ukuthi njengoba isile sibuzile sadlula emhlabeni sikhalile ngale ntshe yithi. Mani buka nina ngesolenu nokucabanga kwenu. Nilibona ikusasa lethu libheke iphi? Ngoba mina ngokwami ngowacele nezinsizwa sigijima nazo evangelini bese kucabanga ukuthi ngelinyilanga mhlambe uyovela umsezulwini lonyazi. Ke kubizwe yonke intsha ukuthi ake izoyikhalela. Izoyicelela isilweni njengoba isilo sadlula sisolile ngoba uyiqinise lingephikwe leli ukuthi isilo sadlula sikhalile ngathi. Saze sacela uShembe ukuthi akakhiphe amaNazaretha ukuba kuyoliwa lempi yokubonakala isizwe sabantu abamnyama sigxile kangako otshwaleni. Isizwe sabantu abamnyama sigxile kangako ekuzaleni kodwa ngaphandle kweyicawa. Inkinga-ke khona manje noma kungayiwa kuShembe kuyokhulunywa noShembe kodwa inkinga ibanjwe ileli vesi uverse 42 abangaze basho ukuthi azizalanga lutho. Uma uyihlo nonyoko beke bakusola kwisiqalekiso lokho. Ma sesifikile enkosini yamaNazaretha sizoyithola kanjani inhlanhla singaphumi nayo emakhaya? Umbuzo wokuqala lowo esithi noma sikhuluma ngoShembe sibatshela abantu ukuthi indaba yaShembe ayipheleli ebuhleni kodwa la iqala khona iqala ekhaya kini. Ukuthi ngaphambi ubuye enkosini yamaNazaretha unyazi lwezulu uyocela konke okucelayo. Kodwa qala kubazali bakho ngoba ithi inkosi inyanga yezulu nina nigijima nize la kimi nishiye izinkinga zenu le emakhaya. So ntshaya kithi njengoba isilo samabandla sakhala ngathi ekutheni siyaphuza ekutheni siyazala. Akekho umzali okwathi uma kukhulelwa ingane yakhe wathatha umshanelo wagqoka iphini felisha washanela amabali wathi yaziyamithi yami. Kodwa kuney'nyembezi ezakhalwa umzali wakho. Akekho futhi umzali owathi umfana wakhe mayemithisa ingane yomuntu wathatha isihlangu waphuma wawogiya wathi yaziyamithisa niyami. Zonke lezi zinto zibuya zizinyembezi. Ubona ney'ngane esiyizele engathi kayinanhlanhla yingoba zizalelwe ngaphansi kwey'nyembezi zogogo bazo bekhala. Namhlanje kunabazali omama bethu abangahlali emzini abaganele kuyo abaxoshwa ngabayeni babo bebaxoshela ukuthi thina sona iy'ngane zabo. Yafika indoda yathatha induku yashaya umkayo yathi mfazi uyisula ugadeni ingane imithi ukhona. Lawo maphutha ayolungiswa phawulungiswa kuShembe ayikho indawo la izolungiswa khona. Njengoba simeme intsha siyimemela kuShembe kodwa leyo ntsha ithi mayisifikile kuShembe ikhumbule ukuthi emakhaya kuney'nyembezi zabazali. Ngoba inkinga enkulu abantu manje bazosilwisa bathi thina siyaya kuShembe kodwa mase sifika kuShembe thina kasitholi lutho. Akulula sizwe sakithi mase sifika kuShembe sithole lutho ekubeni abazali bethu bese ney'nyembezi abayikhale ngathi. Namhlanje inkosi yamaNazaretha yenza into enhle kabi yanika odadewethu igama elihle kwathiwa ngizintombi zentethelelo. Lezi ntombi zentethelelo zikhumbule nazo ukuthi ayimithanga ebuhleni zamithe makubo. Indaba la iqala khona iqale makubo. Kungakho kubalulekile ukuthi uma sikhuluma izwi likaShembe idimeleni siwe singashumayeza amaNazaretha kodwa sishumayeza isizwe ukuthi noma ubani akakhumbule iy'nyembezi zomzali wakhe ukuthi izona kusasa izoba ukhiye kuye. Empilweni yomuntu uShembe noma ewuNkulunkulu kodwa izinyembezi zomzali wakhe izona ey'fika kuqala uma uguqa kuShembe ubika. Nkosi yasebuhleni ngicela u-1 no-2 no-3 into efika kuqala kuShembe iy'nyembezi zomzali wakho. Ike yakhuluma inkinga mshumayela inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu lathi la mina ngiphethe igama elithi inkosi kubusisi kodwa leli gama lilodwa liphethe into ey'mbili. Sekubonakele namhlanje ukuthi leli gama likaShembe liphethe into ey'mbili ngoba intsha yakithi eningi iyaguqa kuShembe kodwa into ey'funayo ey'thule. Isizathu yini? Iy'nyembezi. Ayikho into engalungela mina ngumfana wakacele ngiphumelele kuyo kunonkosikazi okhala esigangeni ngoba mina ngona ingane yakhe ngaqede mina ngabaleka ngase ngiyoma ey'timeleni ngawoshumayela kodwa kunonkosikazi okhala ey'gangeni. Mina ngihambe ngiyoyisola amakhosazana noma iy'ntombi zentethelela ibuyele kubazali babo bayoyisola. Baba mama sizoxolisa ngephutha esalenza
mhlasi izinika ithuba lokuthi sibe ngamakhosikazi anganayicawu mhlasi itholele ingane phakathi kwemizini ngale mbuzi sizocela intethelelo simsule nenyembe zenayikhala ngathi zema sinikela kushembe kube nenhlanhla kungathi sifike kushembe nemnikele izindodla kodwa lemnikelo esiza nayo kushembe ivalo zinyembe zisabazali bethu ngoba inkingi lapho lo verse 42 Mama Nazareth engawafunda kahle futhi awuqonde nesizwe sonke ngikhuluma kuso masingalifunda leli vesi likaShembe uVosifethi uthi ukuthi ayiki into ezosilungela sesifike kuye uNkulunkulu ngeke kusilungele maba zali bethu bekhala bese ngiza la uma Nazareth namhlanje uma Nazareth athina uNkulunkulu sibekile incwadi kaMateyu 5:13 ithi thina siwusawotwezwe ithi thina sokukhanya AmaNazareth wona abantu namhlanje abaphethe uNkulunkulu abaphila naye okufanele balimele iqiniso likaShembe lobalinjalo kungabi khona bezoba novalo khona ngoba mabeba novalo kushuthi lento kaShembe sithi thina kayingakhuli ukuze ikhule indaba kaShembe ukuthi thina kasiphume emhangeni sihlale eqinisweni uShembe thina usithumile njengoba silala mina ngumthunywa uShembe akazi abe umthunywa ngiyangimangala mengizokushito ukuthi uShembe umthunywa umuntu umthunywa yimi othunywa uShembe wathi hamba uyentsheni uyokhuza ukudakwa kodwa namhlanje umshumayeli sinenkinga sinenkinga enkulu lenkinga ngazi sizoyimisa kanjani ngoba uShembe ngapha maye ekhuluma baba umvangeli uthi intsha akayihambi yotshele inyintshi yekuphuza utshwala kodwa inkinga mshumayeli eyenzakalayo namhlanje le ntshe sithi kayiyeke utshwala ivele ifike lapha emzini yobaba lasizalwa khona ifike kugaywe bona lobutshwala umbuzo uthi uma bephuma laba bantu abaphuza utshwala emzini wakacele oyinazaretha bephuma bebulalana kade bedakwe la ekhaya uShembe lelo cala funa libike kubani maye ethu uShembe asiyotshela abantu ukuthi abayeke utshwala bese phinde thina futhi emzini yethu noma emzini yobaba sigaye utshwala silibhekisaphi izwe sithi uShembe akamephi okushuthi thina sisodwa sikhuluma into ezimbili ezehlukene yithi manje sithatha izwi likaShembe siliphindisele emuva Masima lapha phakathi kwezinsizwe idimele sitshela into eyodwa izinsizwa zakithi awukho umuntu enzowakha niphuza utshwala kodwa lobo tshwala mabe kuthola emzini emzini amaNazaretha kufuna kuthiweni kufuna kuthiweni ngoba amaNazaretha awukhanya kwezwe awumuzi wakhe wentabeni ongesitheke masa amaNazaretha kuyiwona enza lezi zintathu uShembe kayingenziwa kufanele kwenziwe njalo namhlanje sizwe sakithi sidukile mina ngikhalalelo nje lilodwa ukuthi mangenzeke zulini siuthola umusa ukuthi yonke intsha yezwe lase South Africa keyisondele enkosini yamaNazaretha izofunda umthetho ngoba uShembe uphethe umthetho wala emhlabeni nasethuneni nangaphesheya kwethuna akekho futhi omunye ozakusiza uShembe kuphela sizwe sabantu abamnyama uShembe kuphela okuyena ozosiza kule nkinga esibhekene nayo ngiyezwa mshumayela ubala indaba zaka social media lapha ku social media kuhlukene imbono abanye bayezwa abanye abezwa khona nje into eke yabangwa indaba kababuke ngane noma wengane kuthi babuyela kubabuke ngane yakho buyela kuma wengane yakho le yantu ukuthi abantu abafuna ukuyithatha la iphelele khona isizathu sokuthi ngithi mina mangixoxa ngithi bekungasiza uma kule ngane yakwacele engayizala kwintombazana ethize ngihambe ngiyiqoqe le yangane ibuyizwe la isizokhulisa ingane zakho ngoba le ngane yakwacela idinga umthetho wabazali bobabili namhlanje ngizohamba mina ngishiyelo umshiyelo womuntu osifazane engamshiya nengane uzogcina le ngane ezokhulela la igcikeni izokhula inemfundiso ezimbili ile mfundiso ezoyinikezwa umkami ibe nale mfundiso kanini biological igcine le ngane isiconfuse ingazi ukuthi izogcina yenze njani nalo muntu wesifazane ngizomthatha ngizomnika amandla nomthetho ukuthi le ngane akayibuse kodwa unina lohleli lapha ngaphandle uzogcina ethuka yena lo muntu wesifazane ola endlini besigcina le ngane ingasalazi iqiniso lokuthi ubani umuntu ekufanele simlalele kanti le ngane mayikhulela kuyise nonini izokhula kahle ngaphandle kweyinkinga ngoba unina mayinikeza umthetho noyise uzoyinikeza umthetho ofanayo manje lapha ko social media izizo izinto zakhona singexoxe ngazo kakhulu asixoxe ngalezi ezikhulunywa uShembe ukuthi uShembe uthuma amaNazaretha wathi awahamba amaNazaretha ayokhuza intsha ubufebe akhuza intsha ukudakwa nazi izinto eziwukhiye ibulala izwe labantu abamnyama zimbili ngoba lapha ekuphuzeni utshwala umuntu ufika aphuza utshwala asuke ngoba utshwala sebusegazini kuye ahamba ayombatha nomuntu onokufa asuke naloko kufa akuthathe lapha ekuphuzeni kwakhe abuya kulethe kulomuntu wesifazane ohleli la igcike nolinde yena bese sizwe sakithi siba yini kuphethe sekune intandane kuphethe sekunabafelokazi ngesizathu sana sabo lobutshwala obukhuzwa ushembe ilobutshwala obukhuzwa ushembe namhlanje uma ungahamba emshiyeni edingithini yeKing Edward uzofica abantu abaningi abalele lapha emshiyeni koKing Edward edingithini balele ngesimo sotshwala mawuye emakhazeni manje abantu ozobafica intsha yakithi isizathu yini utshwala lobathi ushembe kabiyekwe manje umbuzo ukuthi mase bebiyeka abantu sishumayela sijabu biyeka mase bebifica emzini yamanazaretha kufuneka kuthiweni ilake manje kufanele izwi likashembeke libhalanse khona ukuthi ushembe yena uthini thina sicabangani ey'ntweni ey'khulunywa ushembe thina amanazaretha kuwumsebenzi wethu ukuthi iy'nto ey'khulunywa ushembe siyigcine njengoba zinjalo kungabe khona sizokushiya futhi ngiyathanda ukutshela intsha yakithi ukuthi intsha yakithi iphumani kulo mthetho enuwuphiwe wamalungelo umthetho ongekho umthetho ozosedusa ayikho ingane eyofiya ezulwini kunonini okhala lapha ewesivili ngoba waboshiswa ingane yakhe ngoba uyise wayisola yasihlangana nabantu wathi ubabuya ngihlukumeza there's no such kumuntu omnyama ukuthi uyahlukunyezwa uma uminina noma uyise emdisciplini kodwa namhlanje sizwe sakithi sidukile ushembe omelele lelo qiniso belapha enyokeni nomhlobo bombani obuzile uthi ngiyabonga kusho uNkulunkulu wamaNazaretha uthi ngiyabonga maNazaretha ngoba nina nisamile eqinisweni lokuthi umntwana uyashawa ungayibhadi nehlazo uma ngingazwakala ukuthi kuleli bandla lamaNazaretha kuney'ngane ey'bophisa abazali uma beyishaya ngoba kuyona imfundisela ikhaya imfundisela ikhaya ithi umntwana uyashawa mayonile manje tsha yakithi nina ningakamboni ushembe sondelani nizobona ushembe ngoba ushembe uyena ophethe ukuphila ushembe uyena ongunkulunkulu walesi sizwe sabantu abamnyama loko kufanele okuhlale nje olimi labantu bakwazi futhi ukuthi emhlabeni unkulunkulu khona ma singaye ebhayibhelini sofunda lapha kunumero noma kwimibhalo 14:14 izokutshela ukuthi bazokutshela abahleli kuleli zwe sebezwile ngawena Jehova ukuthi uphakathi kwalabantu bayabona ubuso nobuso ayiphele lento ntsha yakithi ukuthi nazi ukuthi unkulunkulu kabonwa uNkulunkulu uyabona futhi uNkulunkulu uyinyama futhi uNkulunkulu uhlala nabantu kungakho thina ushembe simkhonza ngoba sithe masifunda imibhalo 1:1 Johane ekuqaleni wayekhona ulizwi waba yinyama ulizwi wahlala phakathi kwabantu umoya ku-14 manje intsha yakithi phumane kudukene uNkulunkulu khona sihleli naye njengamanje ungapha emzini wakhe egibisile ila ebuthise khona uNkulunkulu uNkulunkulu akuqali ngendlela emnyama akuqali ngabantu abamnyama ukuthi babe noNkulunkulu abahlala naye akuqali masingabali emhlabeni izizwe zinhlanu 5 izizwe khona amandiya khona amasulumane khona ndlebe ikhanyilanga khona amashayina korea japan kube khona ama-african moya esizweni samandiya khona ukrishna owayemisiwe ukuthi ahole isizwe samandiya mawe esizweni samashayina korea japan kunobhuda owayemisiwe ukuthi ahole amashayina namakorea namajapan mawuya esizweni samasulumane kukhona umohamed wayemisiwe ukuthi ahole isizwe sabo mawuya kondlebe ikhanyilanga uzomfica ukristu owayemisiwe kuze kuma-afrika ukhona ushembe onkulunkulu walabo sabunkulunkulu abakhona emhlabeni yasho njalo indoda eyakhuluma nomfundisi ugcwensa yathi usitshelile thina umprofethi wezelo akithi wathi akekho unkulunkulu ofana noshembe sizoqiniselisa lokho ukuthi emhlabeni noma umhlaba ungathandi kodwa akekho unkulunkulu ofana noshembe intsha edukile mayifuna umthetha ize kushembe kodwa sengizophetha ngoba isikhathi angisazi sesinganani kusele imzuzu emine oyinazaretha ongeloni inazaretha akayelapha esihlabelelweni verse 42 isona ikhiye ophethe impilo yomuntu omnyama verse 42 abangaze basho ukuthi asizalanga lutho uma uyihlo nonyoko beke bakusola kuyisiqalekiso lokho sothandaza ushembe soze sikhale sonikela soze siyeke ma singakalifundi leli vesi siliqonde ukuthi ushembe uthini sizofika neyindodla sake saya enkosini yamanazaretha sawuthe ngumjiva wasijabulisa singabafana beyitimela uma sibona ushembe egqoke lo mjiva wethu esasiwuthengile engena ngawo ejudiya kodwa kusele umbuzo ukuthi ibusiso sawo zikhona yini loya verse 42 sawufunda yini ushembe ngeke aze jikise nesipho usufike naso kuye. Kodwa into azoyenza uzobuka inye, mawube nenhlanhla uzokutshela athi hamba uyolungisa lapha nalapha. Kwafika inkosikazi izobika enkosini yamaNazaretha sengicina ithwele. Ithi inkosi uThingo, le nto iphethe ukuba uyithathe wayinikeza lo makhelwane wakho olambile la isibusiso sakho sikhona. Nami ngisho njalo ntshaya kithi ngithi le mnikele senzonyazini inesibusiso impela, kodwa isibusiso sizoqala kuthena sihambe siyoyisola kubazali. Make saqala sayisola kubazali, yila sizoqala khona sithole inhlaka.
Ya manje ke ngibuza ukuthi ke nithini ke nangicela sinayo indlini zokusakaza. Niyibona ke into engimlandele yona? Yilento yokusho embathi ungamnikeki lo muntu. Leyanhlanhla uthi isondeze eduzane. Izozikhuluma lezi zinto ngoba njengoba ikhuluma esitimeleni kuse ukhona lelo dlanzana labantu ekhoshini ashuthe lo shutayo. Bayifake lawo amaclip ambalwa bawafaka kodwa asuke eyinkulumo eyingaphelele. Kanti nomsakazo uzokwazi ukuthi le nkulumo engisuke ngiyikhuluma ngalo muntu isabalale, abantu bekwazi ukuzwa. Engathi ushembe unyazi lwezulu magaye engakubusisa neyinsizwa enisebenza nazo lo msebenzi kaNkulunkulu.
Amen.
Ngifisa ukuthi unyazi lwezulu lusenzele futhi umusa, lusiphe futhi olunye usuke siyophinda futhi sihlangane ngalo, phinde uyikhulumele izindaba ngoba umvuzo wazo noma umvuzo uba lezi ndaba uyawuthola la kuyiwa khona. UNkulunkulu ufuna into enjalo ngoba isikhathi sethu sinje. Ngicela ukudedela umvangeli naye asiphi isimemezelo abasifisayo. Ngiyasithanda lesi simemezelo mina sengiyasazi, kodwa wena ubungasazi. Kodwa le nto ishoyo ihamba kuso lesi simemezelo. Baba mvangeli wenkosi, ngikhuluma iphutha yini?
Cha baba, ukhuluma iphutha baba.
Ngicela umxoxele umuntu olalele ukuthi ubufisa ukuthi namhlanje udlulise kuphi ukukhuluma. Mhlawumbe ungananela nje emzuzwini ufoke kule nkulumo kade yisho nangomagaya.
Ngithokoza kakhulu baba. Kuno lokho baba uMagaye akushoyo uvuse enye inkulumo njengikhumulayo ngo 1994 to 93 inyanga yezulu ikhona ngapha ngakithemtuba uya indoda kuyo ithi inkosi ngiyayibona izinto zami ayihambi kahle ithi inkosi wenzani anoma isikhohliwa le ndoda sinawo lapha esontweni sekhona ithi inkosi wena washaya uyihlo wena. Njengoba washaya uyihlo ithi ayikho intethelelo. Ithi na umzwa wakho hamba mphele. Awukho nami uyafa umzwa leyo ndoda namanje. Ushembe badwala kaNkulunkulu uNkulunkulu. Manje uvusa leyo nkulumo mayefunda leli verse ka-42 uMagaye. Lisimangaliso leli verse ngoba kuyenzeka futhi majola umzali ediniwe nje. Ekhiphe kodwa ingane ngonanga nganga ethi hayi mina ngizala ngalutho ngoba athukuthele ngaleso sikhathi leli gama bese liyanamathela ngoba isiqalekiso somzali asisuke enganeni kodwa sengane noma ingasho ini siyagezeka ngensipho manje ke iyangithinta lento esho umhlonisho futhi ngiyamcelisa kuNkulunkulu wakithi ebuhleni ngoba abantu abanje isikhathi esiningi imimoya khona niqale ngayo ama social media imimoya iyamhaqa umuntu
bahlushwa bahleka
iyamhaqa umuntu ngengikhumbula enye intombi ngangizumama mengixoxela ngayo kwakuthowana yayimthanda kakhulu uNkulunkulu uthi ke inkosi ilanga lakhuluma ngayo emzini wasekuphakameni uthi uAna bemthanda uNkulunkulu kakhulu noNkulunkulu naye embekile ukuthi uyamthanda wayesiyamfihla uShembe emfake ezulwini masemfake ezulwini kanti ingilozi uthi ithi inkosi yethu ingilozi egade umuntu zine zihamba amacala amabili ngapha nangapha zine ezimbili ngemuva ngaphambili ithi inkosi ukhona ebhala ububi khona ebhala ubuhle mase kubuza kalwana uphi akasabonakali kanti uShembe usemthathe wamjijela emakhosazaneni ithi inkosi yathi leyo mubi ngiyamazi mnoana sici sakhe ngiyasazi yayisifuna laba badlala iginci zaseyiqale sangweni sabona intombi kunyakazi nanzuka zathi intombi ubekwa yini la umuntu esithi silaye bethanda ezinye izinto ngiyayifisela ka lensizwa ka Jehova ukuthi uNkulunkulu ayimbathi thamshembe yebo ngoba lo msebenzi wokusebenza umkhulu kabi
kakhulu
njengoba kuyi weekend nje ingane zabantu kayilele ziphuza utshwala kuzokuyosa nabazali sebayasaba ukuba bayisole ngoba basaba lento kade wayithinta ukuthi uzothi ayisole engene jele
kahlalam la ngithintwe nawo umshumayeli ngijabule nje ukuthintwa ile yampunga yalapha eDalton umshumayeli ukuthelezi engikhumbuza ngase ngithi mina hayi mhlawumbe umvangele akasondele eduzana sixoxele ukuthi bafisa ukwenzani
yebo baba majola ngithokoza kakhulu baba ngiyabonga ngizohlaba ikhwela lapha esilungwini intombi zakithi zaguqa nje kithi za kakhulu enanda safeza ukuthi ziyabona zabona eJudia
yebo
uNkulunkulu ebabazi indaba enkulu sakhe iPolbiti intombi
ngapha kwaZulu
bazulu sase sizikhuluma kanti umshuma lomlondo akwangithinta ngalo ludaba ukuthi wabizwa ubaba eGibson ukuthi akabaqoqela abantwana bahambe bakha izinzu lezi esesiphumule kuzo uma sihlele emhlanganweni yase sengithinta lezi ntombi ngase nami ngihlala phansi nomvangeli unyawo sokusihlalo wethu nyawo se na umsebenzi kaNkulunkulu okhona naye insizwa ngathi imiso uNkulunkulu kuba itshale leli ivangeni salihlaba ke ikhwela ezweni lasenanda zasukuma intombi zama ngenyawo naza sedatoni ke naza sasevuma nazo ukuthi cha sifuna ukungena kulobumbutho okhona ngizona.